Let your presence and your glory have all supremacy and gain ascendancy in this place. Akho muntu baba ozophuma lapha Let no one go out here with a yoke unbroken. Let nobody leave this place with a burden unremoved. Let no person go back home with a problem unsolved. We acknowledge our inability to do anything without you. From start to finish, for the glory of God the Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen.
Thank you, Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Akabonga uJesu ophilayo. Qala kunakho konke. Inhlonipho efaneleyo. Mbingelela ogcotshwe kaNkulunkulu umphostoli baba umphostoli uShange familiarly known as striker umphostoli Mxo mbingelela nomama umphostoli umathathana wakhe his better half bafanelana ke futhi ikhaphule efanelanayo wangaba iphuthu ma omunye eye womunye wayeka omunye. Praise the Lord. Babona naseyithombeni impela bayabukana abafanelana. Praise God. Umphostoli and I thank God ukuthi uNkulunkulu wani ngiyanibongela ukuthi uNkulunkulu wani pha a vessel of honor and a vessel like this. Ubalansile. Uyabona ke kuyisibusiso ukuholwa umholi ebalansile. Ebalansisile futhi endabeni yezwi namandla kamoya. Akabonga uJesu ophilayo. Futhi imangaliso sazokhuphuka kakhulu empilweni yakhe kakhulu. Praise the Lord. UNkulunkulu uzovusa ngaye izinto ezazenzeka la eRichmond Farm kudala. Khona indoda yake yafika kudala. I think ama 80s. Eyavusa abafileyo khona la kuthiwa uSibusi kwakuthiwa uSipho Nyathikazi. Yaphuma emaphepheni ngeke besakhumbula abantu ngoba into endala kucisha ama 80s impela. Mid 80s. Owayekhulekela abagula lapha kwakunikelwa imali wazi wakhuleka wathi uNkulunkulu akame manje siningi kakhulu. Wayela ku Richmond Farm. Ngwase African Gospel. Uphele iminyaka ke ithulekile nanga uNkulunkulu esenovusele le ndoda yakhe. Nabafileyo bazovuka wemfundo uPhostoli. Bazofika nabafileyo. Praise God. Sibingelela the in-house pastors, abafundisi. Abathunywe uNkulunkulu ukuphakamisa izandla nokubamba izandla zocotshiweyo nomholi. Sibingelela nomakhosikazi abo abasizi babo. Sibingelela ogogo nomkhulu. Sibabingelela nezibuko zabo. Sibingelela obaba nomama. Nabafisayo ukuba obaba nomama ngelinye ilanga sababingelela. Sibingelela izinsizwa nezintombi nabantwana abancane bonke othipot notispoon. Siyababingelela ngegama likaJesu. Sibingelela nabasiswini ngaphakathi uma nibaphethe. Ngegama likaJesu. Sizoxoxa lathani uthi umfundisi sizoxoxa. Ngetopic at pattern of blessings. Ipattern yeyibusiso. Izinto zokomoya zonke zilandela ipattern ethile. Noma ngabe ezokomoya divinely noma ukuthi ezokomoya zivela kuNkulunkulu noma ukuthi ezokomoya zivela komubi demonically kodwa izinto zokomoya mayisebenza empilweni yomuntu nasekhaya zilandela ipattern. So uma usukholwa ngoba ngena entweni yokomoya ngoba uNkulunkulu ngumoya ufuna bakhuleka kuye bakhuleke kuye ngomoya nangeqiniso. umusukholwa uNkulunkulu ongumoya yazi pattern yezibusiso ezivela kuNkulunkulu ongumoya ngoba nazi ibusiso ze spiritual azibonwa alibonwe igama Jesu so njengoba zingabonwa njena ibusiso zi unseen force uma zi unseen force zizolandela ipattern ngoba zonke izinto zokomoya zilandela ipattern bayezwa abantu abakhona ngizokhuluma ngepattern yeyibusiso kodwa namhlanje uma ngekwenzela isibonelo njena nakulezi ke nakule pattern yezinto zomubi uma ngathiwa kade kungathakathwa kini bekungathakathwa muntu kwase kuba khona oyedwa olanda umuthi enyangeni uzothakathela ekhaya two phehla amanzi amnyama le moya we-witchcraft uma usuqala usebenza awuzovela usebenzisa isinomi kanjani uzolandela ipattern ebivela ikhona layikhaya uma umuntu ephehla amanzi amnyama lo moya wokuphehla uma usuqala ukusebenza uqala ucinga ukuthi umuntu oshonile layikhaya ushone ngayiphi inyanga wayishonela njengathakathiwe umphostoli eyishonelishe kodwa wona ungokuphehlwa wona uzobheka ukuthi owagcina eshonile noma oshonile ushone ngayiphi inyanga uma kuthiwa washona ngo-October bese lo moya osetshenzwayo ulandela ipattern ka-October kuthiwe njalo la ekhaya ngo-October kuyafika yingani ngoba le nto lena yamanzi amnyama ingumoya so izothi uma isebenza la ekhaya icinge ini bazalwane ipattern so ke nala ey'ntweni kankulunkulu nasey'busisweni iy'busiso ziyimbazalwane zingumoya ukuze isebenze empilweni yomuntu kufuneka isicinge ini kumuntu iphethile ngoba izinto zokomoya zonke zilandela a certain pattern funda ke Genesis 14 verse 17 wehle nayo 18, 19, 20. Ukhona ofundane nayo noBhayibheli. Oh, sukuhlalele. Nathi akafunde ngobe neyibuko. Ngikubingelele neyibuko zakho. Oh, labo bafake iyibuko bengebona ugogo sibathatha njengabagcwalisa amaforms. Ba-applyele ukuthi nabo boze bafike siyeza lapho. Funda. Ya.
Baba kumoya kwakhe ekunqobeni ukhedo la ume. Emva kokubuya kwakhe ekunqobeni ukhedo la umere namakhosi anaye yaphuma inkosi yaseSodoma yaya ukumhlangabeza esigodini saseShave esiyisigodi senkosi.
Emva kokubuya kwakhe ukunqoba ekunqobeni inkosi uGenesis 14 njalo lo. Kuvese 17. Emva kokubuya kwakhe enqobeni inkosi uKhedo la Omere namakhosi ajani bazalwane anaye. Yaphuma inkosi. Yaphi?
Yaya.
Yakumhlangabeza. Esigodini saseShave. Esisigodi sami senkosi. Qhubeka.
UMelchizedek inkosi yaseSalema waletha isinkwa newayini.
Mana ke uMelchizedek inkosi yaseSalema wenze njani? Waletha ini isinkwa nani?
Newayini.
Asisho sithi isinkwa.
Isinkwa
newayini.
Newayini.
Qhubeka.
Wayengumpriesti kaNkulunkulu ophezulu konke.
Asisho sithi wayengumpriesti.
Wayengumpriesti.
Okwesithathu asisho sithi uNkulunkulu ophezulu konke. Qhubeka.
Wambusisa wathi.
Asisho wambusisa wathi.
Wambusisa wathi.
U-Abraham makabusiswe nguNkulunkulu ophezulu konke. Umdali wezulu nomhlaba. Makabongwe uNkulunkulu ophezulu konke onike izitha zakho. Esandleni sakho.
Yebo.
U-Abraham wamnika okweshumi kwakho konke.
U-Abraham wamnika okweshumi kwakho konke. Asithi okweshumi.
Okweshumi.
Kwakho konke.
Kwakho konke.
Siqale phansi ke. One, umpriesti.
Umpriesti.
Two, uNkulunkulu ophezulu konke.
uNkulunkulu ophezulu konke.
Three, isinkwa newayini. 4, wambusisa wathi.
Wambusisa wathi.
5, okweshumi kwakho konke.
Okweshumi kwakho konke.
Iphethini yeyibusiso ilingale izinto ezintathu. Ezu5 njalo mi. A pattern of blessings. Imi ngalezi zinto ezintathu. Zo5. 1. Yiba nompriesti. Ngizwa abazalwane.
Amen.
2. Akakuphe umpriesti isinkwa newayini.
Yes.
3. Umpriesti akakhulume izwi lesibusiso phezu kwempilo yakho. Njengoba nje sizumele kusedeki ethu Abraham, Abraham makabusiswe nguNkulunkulu phezu konke. 4. Khonza uNkulunkulu phezu konke angaxutshwa nabanye uNkulunkulu. 5. Mnikeze umpriesti okweshumi kwakho konke. Oh, ake ngiye ke ngizoyiphinda kanye bese siyaqhubeka. Iphethini ithi 1, yiba nompriesti.
Amen.
2. Akakuphe isinkwa newayini. 3. Umpriesti akakhulume izwi lesibusiso phezu kwempilo yakho.
Amen.
4. Khonza uNkulunkulu ophezu konke angaxutshwa nabanye uNkulunkulu.
Amen.
5. Mnikeze umpriesti okweshumi kwakho. Oh, that's a biblical pattern. Everybody say biblical pattern
of blessings.
Lapha le ndaba siyithola emva kokubizwa kukababa uAbraham. UAbraham ubizwe uNkulunkulu, uNkulunkulu ecasukile. UNkulunkulu wabiza uAbraham, yena uNkulunkulu enjani, yena uNkulunkulu ecasukile. UNkulunkulu akacasuki kathule. Ucasuka aethe. Ucasulwe yini uNkulunkulu? Ucasulwe ukuthi abantu abenzile emhlabeni abasafani, sekunamalane abantu ababusisiwe namalane abantu abaqalekisiwe, kanti yena ngenkathi eqeda ukwenza umuntu akaqalekisanga muntu. The first curse word elabhekiswa kumuntu, igama lokuqala liqalekiswa elabhekiswa kumuntu, aliyanga kumuntu, lisuke emlonyeni kaNkulunkulu. Laya kumuntu lisuke emlonyeni womunye umuntu. Alithi igama lokuqala lesiqalekiso elabhekiswa kumuntu lisuka kuNkulunkulu. Igama lesiqalekiso laya kumuntu lisuka komunye umuntu. Ilona eladivide abantu bahlukana kabili. Baba malane awu-2. Kwaba khona ilane, amalane amabili abantu ababusisiwe. Namalane amabili abantu abaqalekisiwe. Shout hallelujah. Iqalephi le nto? Oh, ake ngithethe kancane ngeGenesis. Ngisho umuntu esonile, God avoided by all means to attach a curse word upon man. Yize esonile. Uma esonile uzwakala ethi Adam, Adam, umhlaba thonyathela kuwo. Usuqalekisiwe ngenxa yakhe, akasho ukuthi wena sewuqalekisiwe. Uthi umhlaba uavoid uattacha. Izwi lesiqalekiso libekwe uye ngomlomo wakhe phezu komuntu. Uathashe isiqalekiso nomhlabathi, akasi athashe nomuntu. Ngoba akaze igama lokuqala lesiqalekiso elibheke kumuntu livele kuNkulunkulu. Kodwa ngizokutshela okwenzeka. Kwenzekile ukuthi igama lokuqala eliphuma kuNkulunkulu liye kumuntu kube lesibusiso. Lithi iBhayibheli seqeda ukubenza wenze njani? Wababusisa. Wathi zalanani nande, nigcwalise umhlaba. Nungqo. Leli gama ethi busisa impambosi esusela egameni lokubusa. Impambosi yokwenzisa. It's from the noun, from the verb ukubusa. Uma kuthiwa uyabusiswa, wenziwa ubuse. Uma uhlekiswa, wenziwa uhleke. Uma ujabhiswa, wenziwa ujabhe. Uma ubusiswa, wenziwa ubuse. Uyayisebenza njani impambosi? Uma kuthiwa wababusisa, akagcinanga ukuthi wababusisa, ukuthi wababusisa zalani nande nibuse. Waqala wababusisa wayenze zalani nande nibuse. Angiqedele ndaba ekhulunywa abantu athi uma uphela udalela ukuhlupheka, usuke udalela ukuhlupheka. Akekho odalela ukuhlupheka. Umuntu angazalelwa ekhluphekeni kodwa kadalelwe ukuhlupheka. Umuntu angazalelwa ekwebeni kodwa kadalelwe ukweba. Umuntu angazalelwa eindabeni zabantu kodwa kadalelwe indaba zabantu. Umuntu angazalelwa emsebeni ngoba nobofuzo bukhona kodwa akadalelwe ukufika. Umuntu izinto ezimbi akazidalelwe uzalelwe kuzo. Kunomehluko phakathi kwento odalelwe yona nozalelwe kuyona. Nina nivele nisukela abantu ngento abazalelwe kuyo nithi isidalo sakhe, kanti akusona isidalo sakhe, isizalo sakhe, ngoba le nto iwumphumela wesizalo hhayi wesidalo. Nafuna nifake khona isizalo nifake isidalo, kanti isidalo asihlangene nokuphinga nokweba nokuhlupheka. Isidalo asihlangene, isizalo esihlangene nale zinto ezimbi. Umuntu angaphuza utshwala kakhulu ayikhona isidalo isizalo. Noyise wayedakwa kanje bayezwa abantu abakholelwa endlini. Yingakho iBhayibheli bangathi likhulumisa into ongacabanga ukuthi amanga uma ungazi. Lithi obuthakathaka akathi nginamandla. Yingani lithi obuthakathaka? Lithi yeke ukhuluma into ozalelwe kuyona, khuluma into eyiplan owadalela. Shout hallelujah! Shout hallelujah! Asikhathe siye kuNkulunkulu. Kubiza u-Abraham nje uNkulunkulu yingoba ucasukile. Kunjani uNkulunkulu bakithi? Eke uma uNkulunkulu acasuka, acasuka ahlala songizana ucasuka ethe.
Haleluya!
Se uma phuma uNowa emkhunjini, amadimoni amplanela athi asikwazanga uNowa ukumthola through i-disobedience ngoba he was obedient to God. Ingakho kwakhethwa yena ngoba wayeqotho phambi kaNkulunkulu leso sikhulwane, that is obedience. Manje ngoba akakwazanga ukutholakala through i-disobedience waba obedient, athi amadimoni asimbambe nge-abundance uNowa. Akathe phuma nje avela thole yonke into ayifuna. Waphuma lapho wathi utshala ivini zavele zathela kakhulu. Ama-grapes athela kakhulu, waphuza iwayini la yinsada la ngangamanzi okuphala iy'khumba. Ngendlela elathele ngayo iwayini isivini waphuza waze walala enqunu. Kanti amadimoni abeplane khona lokuthi awambambe nge-abundance ngoba ahlulekile ukumbamba nge-disobedience. Awuthi ngutshele uma ukholwa. Awuthi ngutshele uma ukholwa. Uyabona umuntu okholwayo uyaplanelwa ukuthi angafinyelele ey'ntweni ezinhle zakhe. Amadimoni azama ukubamba nge-disobedience izinto ofundisa ukuthi uzenze, athi yiba ungalaleli ungazenzi. Uma kwabhoboka wakunqoba ukungalaleli, wayinqoba i-disobedience uzophobokela kwi-abundance. Noma kanjani uma kwanqoba ungalaleli uzothola ukuchichimayo. Ngofuna uthi uma 28 ithi uma ulalela nokulalela uqaphele uzenza zonke izinto, lithi zonke lezi busizo zozenza kwakho zifike lobu zisongeleni zephumeni kwakuzuzinkoba nakho zinkova isinkwa. Angibonge igama jesu usizamenzi sakho. Uma uke walalela ubhobokela kwi-abundance
Jesus,
and once waya kwi-abundance wabe once waba nezinto ey'chichimayo nazo zine-temptation nempi yakhona.
Haleluya.
Amen.
Ngoba i-abundance ikwazi ukukususa kuNkulunkulu ngendlela efanayo naleli disobedience ekususa ngayo uNkulunkulu. Hayi, angazi uyamuya ngizo umuntu. Akwazi ukukhulekela umuntu engasebenzi ehlupheka, alele athole umsebenzi kambi sambone ey'nkonzweni. Niyaphinde nimbone. I-abundance imsuse kuNkulunkulu ngendlela efanayo nalena i-disobedience ekususa ngayo uNkulunkulu. Wayiphasa uNowa i-test ye-disobedience kodwa waxushwa nge-abundance. Uma esephuze utshwala buchichima bubuningi wadakwa walala enqunu. The plan was, iplan kwakuwukuthi onke amadodana kaNowa omathathu abone ubunqunu bukayise. That was the demonic plan, ukuthi onke amadodana kaNowa omathathu abone ubunqunu bukabani. Bayezwa abantu abakhona. Wageja-ke lapho omubi namadimoni akhe ngoba abambonanga kanye njengesolo namini njengekhwaya, kwayo yedwa umfana okuthiwa uhambe. Wabona ubunqunu bukayise yena yedwa, kanti bona bebonke emndenini bangaki? Bawu-3. Wabona ubunqunu bukayise ngokwevele spiritual, ngokwe-spiritual world, ukubona ubunqunu bukamama noma bukababa kuyikhesi. Our spiritual world. Amadimoni engingakhishwa izwi nje. Lingakakhishwa izwi. Ingakho inkolo iy'nkolo ezineziqalekiso kunazo zonke zivela kunimrudo walala nonina ngoba wazi ubunqunu bomzali ngoba ubona ubunqunu bomzali kuyikhesi ingakho iy'nkolo ey'nekhesi kunazo zonke zilinke kwibhabhiloni ngoba ibhabhiloni lafoundwa unimrodi owalala nonina so-ke iy'nkolo zonke zingaphansi kwebhabhiloni umoya nje ophethe ikhesi nonomsangano kunawonke including owekwaito wonke ulinke kwibhabhiloni umoya wonke njenomsangano nonekhesi phakathi ngoba phela iBhayibheli isho into enomsangano phakathi an insane world nekwaito ngeke ngokulunge kuyona uma ungawuthanda umsangano bayezwa abantu bakhona endlini so-ke waqhamuka uhamu wabona ubunqunu bukayisena yedwa wazotshela abafowabo amadimoni enza show ukuthi uhambe uyabatshela abafowabo ukuze nabo bazobona ubunqunu bukayise bonke bobathathu babe-test ungathi ngiyamimejina-ke ngoba ikhenge encane lakithi kuthiwa mncane uhambe ngathi ngiyamimejina esehamba ikhenge encane phela iyathanda ukubhamba ngathi ngiyamimejina esibhamba hey bobra engizojonga ithayima ithayima lilahlile ithayima limapunapuna bobra abantu abancane phela bathi bayithi balayithile uma ehamba ephakamisa inzwane ey'bhekisa phezulu enyathela ngey'tende kwazi ukuthi ulayithile kanti uprofethi into embi kabi ngaye uma uhamba uphakamisa inzwane ibheke phezulu unyathela ngey'tende uprofethi uthi ungafa noma yinini umuntu osebhokisini umuntu osebhokisini osinde ngey'tende phansi inzwane ibheke phezulu uma uzothi usaphila nje uphila nje uvele uhambe ngey'tende ibheke phezulu ibheke phezulu ukhona ukuthi sekuseduzane ungafa noma yini umuntu wakuthatha uzokushela nje ukuthi hawu ngeke ngikushele ngizophambana nebhokisi ngeke ngiqome ngaphambana nebhokisi bayezwa bantu bakhona athi uma ebatshela laba ababili bezwa ukuthi umfo wethu omncane ujokha ngento okungajokhwa ngayo bayezwa abantu abakhona endlini bathi uphi ubaba kwakhomba umncane ukuthi ungaphi bavele bathatha ublankethi wathi ushem omdala kumfowabo ujafethi umfowethu ujafethi ubamba ngalo ichopho nami ngibambe ngapha bathi asihlehle siye enyovane babehamba iy'nyawo zibheka sideways befuna ukumthinta ngey'nyawo uyise bazozwa ngey'nyawo sezimthinta usebefikile kuye kwathi uma bemthinta bathi nangu sewuyena wathi omunye sengimthintile wathi uzomthintile wathi yebo wathi asilibaleke 1 2 3 go that is six shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah bathi bayaphenduka baphenduka uyise sembethe bangabubona ubunqunu bukayise wagetha usathane agetha amadimoni namhlanje usathane uzogetha la endlini phela amadimoni azogetha la endlini empilweni yakhe ekhaya emsebenzini azogetha empilweni zethu emakhaya emndenini shout
hallelujah
umevukuyise wezwa okwenzekileyo ukuthi indodana encane ibone ubunqunu bakhe le ndodana ebone ubunqunu ivele nomfana esimzele okuthiwa uKhanani uyise wangakhuluma lutho uyise wangakhuluma lutho bayangizwa abantu abakhona uyise wangakhuluma lutho nalo obone ubunqunu wakhuluma nengane yalo obona ubunqunu yingani ngoba undlela ayedinwe ngayo uNowa wakuthatha ngokuthi uhambe ubehlekisa ngaye so efuna ukumqalekisela ukuthi yonke into yakhe uhambe ibe eqalekisekile yingakho uma esevuka engasho lutho kuye ngoba vele yena njengoba ebona ubunqunu nje useyiqalekisekele kodwa ukuze yonke into yakhe ibe iqalisekile wavele wathi angikhiphe izwi ngoba lo uzalwe yini lo engakaboni lo muntu usho ukuthi lona uma ngiqalekisa lo isibuso sokuqhubeka nalo angivele ngikhiphe izwi sivele singene nakulokho la yonke into yakhe izoba iqalekisekile wathi maqalekise uKhangana kwathi baqalekise kabo kwabili ke manje uHamu waba oqalekiseke ngokubona ubunqulo uKhangana wazoba oqalekiseke ngezwi elikhulunyini waphendukela kulabo abamembesile umnqulo bakhe wathi makabusiswe uShem kwazoba khona umbusiswa number one wazothi makabusiswe uJafet ahlale ematendeni kaShem kwazoba khona umbusiswa number two amalane abawu-two abantu ababusisiwe lane number one uShem lane number two uJafet amalane abawu-two abantu abaqalisiwe lane number one uHamu oqalekiswe ngokubona ubunqunu lane number two uKhanani oqalekiswe ngezwi wayangunkulunkulu esezulwini wabuka amaleni wathi abantu bami badivayidwe phakathi siba amaleni amabili abusisiwe namaleni amabili aqalekisiwe angese ngiyodila ngale nyakanyaka esiqale phansi ngoba unkulunkulu uyadila nenyakanyaka sikhonke indoda edilayo shout halleluya umeseqala ukudila nale nyakanyaka wathi ngizokhetha oyedwa ovela kule leni yobabusisiweyo uyeza umuntu okhona endlini ngizokhetha bemunye ovela kule leni yababusisiweyo ngizobusisa ngaye abavela kule leni yabaqalekisiweyo awuthi nguphindele wathi ngizoqaphuna bemunye ovela kule leni yababusisiweyo ngibusise ngaye abavela kwileni yabaqalekisiweyo wayeseyayilandela ileni kaShem wayilandela ileni kaShem wayitreyisa wasuka naye edlula ko-Enoki wehla waqhubeka wazongena eMesopotamia wafika khona uThera uyise ka-Abraham noNasoni kezomfowabo wathi mayefika wafika bekhoza ilanga yabona njani uvela kulayini wababusisiweyo kodwa ukhoza ilanga eliyiweshipha evela kumimrodi uvela kwababusisiweyo kodwa ukhoza kwikhalti yabaqalekisiweyo evela kwababusisiweyo uba unkulunkulu wamlandelela ukuthi uzalwa uShem onjani bazalwane obusisiwe lo Thera ezalwa u-Abraham noNasoni lapha kukhoza ilanga ethempelini one day uyabuka nje unkulunkulu ubuka leleni uyahamba uThera namadodana akhe amabili wabuza lokho kuncane ukuthi u-Abraham kwakukhuluma kakhulu wakuthi u-Abraham wabuza kwathi siyaphi baba wathi uThera siye enkonzweni kwathi siyokwenzani enkonzweni baba wathi siyokhonza wathi siyokhonzani baba wathi siyokhonza ilanga kwathi silikhonzelani ilanga baba kwakunemibuzo eminingi kakhulu wabala uThera ilanga liphuma njalo alilovi ilanga linikeza umsoco ey'tshalweni zethu ilanga wabala yonke into eshiwo umuntu uma yiweshipha kanti sekumcili njile ukuthi aqeda njengoma iqeda wathi-ke baba uma ilanga lezo zonke le zinto lona-ke lenziwa ubani-ke lona ilanga baba wathi uThera le mpendulo soyithola kumpriesti enkonzweni kukhonzwa nje enkonzweni u-Abraham akasayizwa nenkonzo yokukhonza ilanga bashona bevumbuka nje u-Abraham uthi yenzani mqede ngifuna impendulo ukuthi ubani owenza ilanga kanti umfana usemlamini shout halleluya shout halleluya shout halleluya kanti umfana usemlamini ukuthi uma beke bangitshela nje ukuthi ubani owenza ilanga ngizobashiya nelanga labo lelo ngiyokhonza lo owenze lona uma befika uqeda ukukhonza abuzeke uThera ingane iyabuza lapha mfundisi ingane uyazazi-ke ingane mfundisi ithi ilanga lenziwobani njengoba sikhuleka kulona sishona sivumbuko nje ubani owenza ilanga umpriesti wayilahla ngokuthi athi nayakazi webazalwane nina nifunda ibhayibheli hambe ebhayibhelini lakho uzothola ukuthi uThera kungakhulumanga nkulunkulu kuye waphuma ezweni lakubo kungekho phimbo likankulunkulu elikhulume noThera ukuphuma kukaThera kwavele kwaba ukuphuma okungabhaliwe ukuthi yini ke benza phumela ngoba akhuluma noNkulunkulu. Wathi uma ihamba nabo wafika wafela eHarana. Wanele wafuthela uNkulunkulu wakhuluma nomfana owayebuza imibuzo eminingi. Wathi phuma ezweni lakini nasehlotheni zakho nasemndenini wakho uye endaweni engiyakukunika yona. Shout haleluya! Shout haleluya! Shout haleluya! Ngoba uma ufuna ukulandelwa iphethini yeyibusiso phuma entweni zomndeni. Phuma ngakho konke entweni zomndeni. Shout haleluya! Shout haleluya! Okay. Waphuma Abraham. Usenzani uNkulunkulu bekhipha uAbraham nje? Akangabi uAbraham, use uAbraham okwamanje. Wenza nje umkhipha nje. Usiyadila necase. Wenzani manje? Everybody is dealing with the case. Useqalile ukudila necase. Zwanaka ukuthi udila kanjani necase. Wathi uAbraham akaphume wamsa ezweni azomnika lona. Awulale endlini iphizwa amnikezwa lona. Izwe amnikezwa lona iCanaan. iCanaan eliqanjwe ngalo ndodana kaHam oqale kuswe ngezi. Lalela. Uthi akafike lapha yena nenzalo yakhe ibulale onke ini amaKhenan. Abulalana amaKhenan yingoba laba baqalekiswe ngezwi la. So izwi spiritually ligabwa njengenkelo. Emhlabeni ongabonwayo izwi lithathwa njengenkelo. So ngoba laba isiqaliso sangena ngenkemba azele siqedwe ngenkemba ababulawe ngenkemba bonke ngoba into yabo yangena ngenkemba. Bayezokwana bakhona la endlini. Njengoba u-Israyeli wagcize ebulale onke amaKhenani leli zokuthiwa u-Israyeli namhlanje kwakuyiKhenani. Babulawa bonke labizwa ngo-Israyeli manje. Kuyezwakala basolwane? Lona ke osele leleni yesibili kaHabo oqaliswe ngokubona ubunqunu. Wadila nayo le ndaba yekhesi yakhe differently. Everybody say differently. Akangasho ukuthi abavela kuHamo ababulawe ngenkemba. Wavele wenza icovenant noAbraham, wenza isivumelwano noAbraham. Uthe uma esesenzile kwahlatshiwe ilwane. Sathi uma sesihlatshiwe ilwane, alonke amaJesu wadlula kuzona uNkulunkulu, wayesethi ke ngizivumelwano sami nawe. Wathi ngiyakubusisa. Uyakuba isibusiso. Wayesethi izizwe zonke zomhlaba zobusiswa ngembewu yakho. Amen. Ngabe ngazi ngovela kuwena. Izizwe zonke zomhlaba ziyokwenza njani? Ziyobusiswa. Wayesevuma uAbraham. Unene wavuma. Wayesethi ke ngoba uyavuma awusezoba uAbraham. Wathatha igama elithi Abraham walikhaya phakathi. Wathatha uHamu oqalekisiwe wamfaka phakathi kuAbraham. Wazuzwa noAbraham. Bafakwa, bafakwa abaleleni. Shout hallelujah!
Hallelujah!
Shout hallelujah!
Hallelujah!
Shout hallelujah!
Hallelujah!
Oh, bafakwa abavela kulele bafakwa bengakazalwa. Bafakwa kobusisiweyo. Abavela Canaan baqedwa ngenkemba. Abavela kwileni kaHamu bafakwa bengakazalwa. Ukuzozalwa uHamu novela kuHamu. Ume wakholwa indodana kaAbraham. Kunqabuka iqalekiso likaHamu. Uphile ngusizo likaAbraham.
Haleluya! Thank you, Jesus!
Uthi uma ikhuluma ngalokhu kwabaseGalatiya 3 verse 13 athi uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho. Enziwe isiqalekiso ngenxa yethu. Abesethi ukuze sibusiswe sikababa uAbraham. Sehlele kwabezizwe. Show haleluya. Awuthi ngikhaza le ndaba yabezizwe. Uyabona lo Abraham uthe uvela kuShem owabusiswa uyise. Umbusiswa number 1 ne? Lo Shem uyena ozala amaJuda onke. AmaJuda onke ama descendants of Shem. All the Jews ne? AmaJuda onke bavela kubani bazolani? KuShem. Musulo nabathu kwakuba uJafet. UJafet yena ozala belungu. Onke ama unical races zonke izinhlanga ezinebala elilodwa zivela kuJafet. Nina ninalibala elilodwa nina. Kuyashiwo nje ukuthi ngabantu abamnyama. Ngawena landeli ngini phambi kwabantu abahlubene kabili. Nijuba likhala nina. Khona bamhlophe la kimi. Me kona ba mnyama ngempela nje ngipolisha ukuchathwa nokhona la ngini. Igama nje eliqoqayo, it's a collective name uma kuthiwa ngabantu abamnyama. Kodwa nina nemnyama niyi-dual color. Namakhaladi nawo ayi-dual color. Namajuda nawo ayi-dual color. Namandiya ayi-dual color. Namasulumana ayi-dual color. Isizwe nje esi-unicolor esinebala elilodwa, zonke lezi eziyi-one color zivela ku-Japheth. Ungathi iPutukezi uma uthanda, ungathi iJalimani uma uthanda, ungathi iNgisi uma uthanda, noma ungathi uScoshi, noma ungathi iFlaki, noma ungabi yini, kodwa uma ku-one color nje zivela ku-Japheth. Ngapha kuhamu kuvela ama-Afrika, umKushi uvela khona engomunye wamadodana kaHamu awazale emva kokubona ubunqunu bukayise. Ngale komkhushi ama-Afrika avela kuhamu, kuvela futhi amandiya la kuhamu. Uhamu uyena ozala ama-Africans, uhamu uyena ozala amandiya. Akuzobanakhona endlini. UShem uzala amaJuda, uyena ozala ama-Arabhu. Ama-Arabhu avela kuShem, lana phethe u-oyela wonke.
Yes sir.
Avela kuShem ubusisiwe.
Yes sir.
AmaJuda lana aphethe umnotho wonke emhlabeni avela kuShem ubusi. Imali yonke, i-currency in the entire world ira namadoda awu-10 efamily eyodwa yakwa-Rosalind yamaJuda awu-10 from one family avela kuShem ubusisiwe. Lo mhlaba nje uphethwa abantu ababili nje abavela kuShem bobabili, khona bawuphethe ngo-oyela, khona bawuphethe ngemali. UShem odetermine ukuthi i-currency yezwe nezwe yenyuka kanjani, yehle kanjani, ngoba uyena uphethe isibusiso sikaNowa. Uyena othi iranda lehle, idola lehle, iphawunda lehle, umayitha lenyuke, uyena othi alehluke. Akho state president o-agwishayo ngoba banamabhenki, banama-states, banama-shares kuwona wonke ama-state banks. Uma ehlisa amandla emali, wehlisa amandla emali alelo zwe ebe enemali yakhe yena kulelo zwe. Une-say kuyo yonke imali yanoma yiliphi izwe. Ngapha amaSulumane, ama-Arabhu wona aphethe oyela. Muva nje asethenge u-Mercedes Benz. Uma la eSouth Africa uthenga a brand new Mercedes Benz, awusayithengi direct from German. Avela athathe sonke isitokwe sonyaka, the whole stock of the year. Ama-Arabhu asithenge sonke. Ama-Arabhu, hayi amaSulumane ngokwenkolo, ama-Arabhu, amaSulumane ngokobuzo. Asithenge sonke isitokwe, thina sonke sithenga o-Mercedes Benz sesikhipha imali esine-profit yawo. Thina sathenga direct from Germany, thina sesithenga kubona, sesikhokhela bona, sesiyadayiselwa indirectly. Ngoba banayo imali, baphethe isibuso sikabantazane siyashenga. Ngoyithinta le nto ukuthi udayiseka kanjani uma uzoqhamuka usuzongena enkolweni yobuSulumane. Ungena ngesiqhoko. Ungazalwanga, ungazalwanga, ngoba bona baphethe isibuso sokuzalwa. UShem, wena awuzelwe, uqhamuka ufake isiqhoko wena. Uyazi le nto izokwenza njani? Izokwenza ukuthi uma senikhoza ndawonye nibe yinhlobo embili zabantu ey'busisekile. Awuthi ngiphindele, nizoba ziyinhlobo embili zabantu ey'busisekile. Bona boba ziyiqebi ey'busisekile, nina nibe ziyiqeli ey'busisekile. Ngoba kuleyankolo kuthiwa wonke umuntu oyiqhoba lakhona unelungelo lokungena noma yikuphi, ama-members akhona acele angaphumi engaphiwanga lutho. Wena ujabulela ukuthi ungene ey'ntolweni zawo bakuphe utho, kanti awusabonde uya e-blessed beggar. Isiqebi esibusisiwe esiphiwa ziyiqebi ey'busisiwe. Uma engena emaSulumaneni ucela khongozela azayofa, ajabulela ukuthi uyanikwa uma ecela, ngoba inkolo yabo ithi akangaphumi engaphiwanga. Akabonti uyisiqeli esibusisiwe esingaphumi singaphiwanga. Akawuboni umehluko ukuthi badlala iyiqebi eyibusisiwe kuyo le nkolo yabo. Hayibo, shout haleluya, shout haleluya, shout haleluya. Uyangizwa umuntu okhona la ndlini? Ngapha e-Afrika, ngapha ngapha uham uzala ama Africa uham ngapha uzala ini ngapha uham lo abona umnqunu kwayise uzala ama Africa ama Africa ke o Nigeria o Ghana amaSwati amaZulu amaPedi amaXhosa abeSuthu zonke zivela kuham uham futhi uyena uzala ama India amaNdiya amaNdiya azala uham futhi na kuzona zolani uham uzala imbazalwane amaNdiya bonke bobabili amaNdiya nama Africa bazalwa ilo hamlo owabona ubunqulo bukayise that is why emhlabeni wonke izwe lihamba phambili ngewitchcraft emhlabeni wonke yini unumber 2 ngewitchcraft emhlabeni wonke iAfrica yingani lamazwe unumber 1 ngewitchcraft iIndia number 2 iAfrica iIndia has got over 30 million gods and goddesses iThixo bakhule bazokhulela nisho nakumilipede nakushongololo baliweshiphele ukuthi linemlenze eyingamamiliyoni yingani unumber 1 kwezokuthakatha avele India unumber 2 kwezokuthakatha avele Africa yingoba laba bazalwa wabona ubunqunu bukayise ubunqunu nokuthakatha kuyazalana akuhlukani ubunqunu nokuthakatha uma ubamba umthakathi wakho awubambe egqokile ubambe inqunu
ngisho sebena 70 years umkhulu enga 65 years ugogo
Ukhona kwathi ngokuthi owakhe umphristi akadownload ezulwini ukuziphethini iphelele. Everybody say iphethini. Funda Bible 7 verse 2 sheshisa. Bible 7 verse 2 funda Bible 7 verse 2 funda. Hola, debo. Mana, o Abraham o amabela okweshumi kwakho? Phila lapho.
O Abraham wamabela okweshumi kukho konke yena ogama lakhe lithi kuqala ukuhunyushwa kwalo inkosi yokulunga.
Qhubeka, kumele sengathi uchaza ukuthi inkosi yokulunga. Qhubeka.
Bese kuba inkosi yaseSalema.
Yebo.
Okungukuthi inkosi yokuthula.
Salem means or Shalom means peace. Makuthi inkosi yaseSalema inkosi yokuthula. Qhubeka.
Engenayise, engenani.
Mana ke sengifuna ubheke ukuthi inhloboni yompriest uAbraham ayinikeza okweshumi kwakhe kuyena. Angithi qala noAbraham ukukholwa bekungekho kholwa ngaphambi kwakhe. Angithi ikholwa alikho belingaphambi kwakhe. Qala ngani.
Hallelujah.
Ukuze ubone umpriest wa downloadwa. Lo mpriest nange sechazwa ke. 1 akanjani? Akanayise. 2 akanamina. Qhubeka.
Engenaluzalo.
Mana ke akana genealogy, akanaluzalo. Qhubeka.
Engenakuqala kwezinsuku.
Akanani? Akanakuqala kwani?
Kwezinsuku.
Qhubeka.
Nakuphela kokuphila.
Akanakuphela kwani? Mana khona lapha. Emhlabeni ukhona umfundisi emaziyo ongenakuqala kwezinsuku. Nakuphela kwezinsuku. Angibonga abafundisi bani ma birth certificate. Yingani uAbrahama kwaletha umpristo nje walandwe ezulwini. Ukuze iphethini kulona oyikholo lokuqala iqale kuye ukuphelela.
Hey Nkosiyami,
ukuze thina uma sifuna ukulandela iphethini silandele iphethini yendoda yayiqala nokwaphruveka kuyo ukuthi iyasebenza le phethini. Singafundi into engekho umuntu oyiqale sabona kuyena ukuthi lento iyasebenza. Shout hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Namhlanje uzoshitsha amaphethini. Uzophuma kwiphethini yomndeni. Uphuma kwiphethini yesizwe. Uphuma kwiphethini yozalo. Uphuma kwiphethini yendawo yangakini. Ungene kwiphethini yasezulwini. I declare today. Ushitsha kwiphethini empilweni yakho. Noma ngabe uthi neminyaka yakucindezela noma uthi neminyaka yakubopha yakuvalela, namhlanje the pattern is going to change. Shout hallelujah! Shout hallelujah!
O Papa Yehova Masumbu, O Papa Yenasika Chula Bashira Lokuna, Al Papa Al Katana Bashira Lokuna. Rata pantana
bashira.
Si taina. Rata pantana.
Hallelujah.
Rele rata kastesi. Piere te te pete.
Isiyavela ke le pattern. UAbraham mongafunda Genesis 13 verse 2. Kuthi wayefuyile kakhulu. Inkomo nezimvu negolide nani nesilivu. Uzwile?
Yes sir.
Yabona iyasebenza lephethini.
Yes sir.
Wayefuyile kakhulu. Inkomo nezimvu negolide kubalwa izinto ayifuyile. Ufuye inkomo nezimvu negolide ulifuyile. Hayi ukuthi unakho ulifuyile. Nesilivu lezi njani nalo? Ubani lo? Ubaba owalandela ini? Iphethini. Ethi khonza uNkulunkulu phezu konke. Yiba nompriesti. Umphisa akakunezi singwa newayini. Umphisa akakhulume izwi lesibuso phezu kwempilo yakho. Wena nikeza umphristi okweshumi kwakho. Ungavumi ukholwa le phethini iphukile. Ungavumi ukukhonza le phethini injani. Ngamazwi, khonza ungaxabene noNkulunkulu. 2 ungaxabani nomphristi. Ngoba isithu masifuna ukumaka idusi zakho, sifuna ukuxabanisa noNkulunkulu noma masihluleka sixabanise nomphristi.
njalo uma kunento enhle ezayo kuwena ithi se around the corner amadimoni athumela umzalwane ozokhuluma kabi ngompriest kuwena ukuze uphambane nento yakho ezayo ngoba azi kahle ukuthi iblessing yakho ixhomeke ekutheni ungaxabani noNkulunkulu ungaxabani nompriest I wenzela isibonelo zonke iy'ngane zikahana zazalwa nge-declaration yompriest uHana was highly prayerful wayethandaza manje ezwiwe manje kodwa wathi sezwiwe manje impendulo yabanjwa ya on hold ethandaze same day wezwiwa same day ngoba ibhayibheli ithi uNkulunkulu usizwa ngalelo langa esikhuleke ngalo wathandaza same day waphendulwa same day kodwa impendulo yaba on hold up until wathethe uyathandaza ethempelini kanti uzoqhamuka umpriest lo mpriest lona waqala wayimisunderstanda kwayona lento enzekayo ngoba akamuzwe uphimisela ubona into bezomnyomlomlomo ibikizela wathi uyodakwa kuze kube nini wayemuntu wesifazane kwasho ukuthi uyayazi ona okumele uyinikeze umpriest yize yena esebizwe ngesidakwa kodwa uphendula nge-ona uthi inceku yakho ayidakiwe incekazi yakho ayidakiwe nkosi yami kodwa ngithululela umphefumulo wami phambi kaJehova lalela ukwenzakalani wadeklara u-Eli wathi uNkulunkulu makakunike lokho okufisayo uNkulunkulu makakunike lokho okucelayo same night wathi uyahlangana nomyeni wakhe esahlala isizwe wazala leyo ngane wayinikela kuJehova njengokuthembisa kwakhe wahlala wangathola abantwana kwasekuya umyeni wakhe u-Elkana eya kumphristi u-Eli wathi esaxoxa kwakhuluma u-Eli kumyeni wakhe manje this time wathi uNkulunkulu makambusise uHana umkakho ngomntwana amnikeza uJehova kusho usekhipha i-declaration eyibhekise endodeni wathi uyabuyela wazala amadodana amathathu namantombazana amabili zonke iy'ngane zikaHana zavela after i-declaration kukhona into eqala ukwenzeka kade wayikhulekela ucabanga ukuthi awuyiphendulwanga kanti waphendulwa sekushothi nge-declaration yezwi lomphristi
Jesus
Shout hallelujah.
Hallelujah.
Shout hallelujah.
Hallelujah.
Obu uma isitha singazamanga ukuxabanisa noNkulunkulu sixabanisa nompriest. Uma singaxabanisana nanga nompriest sikwenze wenza izono ozozenyenza ngazo umzwe ungangena enkozweni yesinkwa newayini. Awunizwa ngiyazizwa mina. Ulokho wadlulisa iplate njalo. Kanti uzuphambana nepattern. Kuthi khona indaba engakayilungisi njalo wena unendaba ongakayilungisi kanti sewuphula iphethini for umpriest akakhulume izwi nesibusiso phezu kwekhona five nikele okweshumi kwakho konke yingakho amademoni ezama ngayo yonke indlela ukukutshela ukuthi uxakekile azama ke akushumayeza kutshela ukuthi uxakekile ungama kule nyanga ungakuhambisi okweshumi ngoba azi kahle ukuthi uma uwephula iphethini izobhoboka izinto zidle zivale kanti uma wahamba nephethini uvule amafasitela ezulu athumele ibusiso ngaphezu kokwenyanga awuthingenabo yancane kule ndaba yokweshumi ngokwenaba yancane kule ndaba yokweshumi u-Abraham ibhayibheli lamnela khona ithi he was a prophet inombolo 10 was a prophetically revealed number to him ukuthi inombolo esho spiritually isho ukubusa 10 spiritual significance ka-10 10 stands for kingdom or reigning or a happy ending u-10 usho ukubusa noma isiphetho esihle kezwa abazalwane leli gama lokuthi u-Abraham wawumprofethi kwavela esegerari u-Abimeleki nangu u-Abimeleki ethatha umkakhe eyomvalela endlini wangakwazi ukumthinta ngoba wayevela shawa isifo esathi uyakuye wavela uNkulunkulu ephusheni u-Abimeleki wathi usuwafana lo muntu umkamuntu omthathileyo mbuyisele kuyena uyokukhulekela ngokuba ungumprofethi njengoba umprofeti nje kwambuleka kuyena ukuthi ukuze ubuse matana no-10 ngoba u-10 umele ukubusa awubusi ngaphandle ka-10 no-10 no-kingdom no-10 no-reigning no-10 no-happy ending awubusi ngaphandle ka-10 awunasi siphethe esihle ngaphandle ka-10
Auna kubusa kapati katele. Inga akabantu, abaka anjoe nge 10th letter, epaipelini. Unkulukulu kwa ngatuya bayekelele kwese, noma ngabinte sinda kanjani. Wae karanta, le 10th letter kwa anjoe kakuti, noma ngezekani, une happy ending. UJ is the 10th letter. Mupela abantu abano J behlelwa zigemegeme isinda kunazo zonke ikhona kodwa baphuma kuzona zonke baphetha kahle. Yingani uNkulunkulu wayevele kube ngathi akekho usonke izandla kanti ugaranti ukuthi njengoba bene 10th letter njena there is a happy ending. UJakobe waqala wabheka wabuya kwaqanjwa isizwe sonke ngaye. Wabambana noNkulunkulu washintsha igama washintsha icharacter washintsha isizwe. UJobe wahlangwa yiyo yonke into wazochithwa hlanyiwa nawo umkakhe. Kodwa ugcineni kwabuya konke sekuphindwe kabili. UJesu wayeyindodana yesifebe, bamxosha ezwa bathi ngeke sidle ifa nawe ngoba uzalwa yisifebe wena. Bamlanda bona ugcineni kwaba ne-happy ending. Shout hallelujah.
Hallelujah.
Sekuphilite uJezebeli efake iThixo nokhozo kaBhali. Umuntu owanqoba uJezebeli abibona abaprofethi abakhulu o-Elijah babaleka baqasha ngaphansi kwesihlahla esebafuna la. Umuntu owanqoba uJehu okwakhiwa umhlanya. Wavela khona khona wathi omana bami nami. Wavela amadoda amathathu wathi zimi nawe. Wathi umane mi nami. Phonsani lomqalekiso phansi. Bamphosa phansi wafika zakhe nakhodwa izinja. Uyangilu mbe khona izinja. UDavid wayeyinkosi yenhliziyo kaNkulunkulu. Uyena yedwa wajabulisa uNkulunkulu. Emva kwakhe waphetha uSolomon. Wagcine senama-altari phe endaweni eyiphakemeyo. Okuthiwa intaba yokubonakala enzela omkakhe ababhedla abakhonza iThixo. Uyazi umuntu wazwavusa inkonzo yokuthembeka uNkulunkulu umuntu wayenoletha J uJosiah owahlala esihlalweni na 8 years. Akachezukanga ngosokunene nakwesokhohlo. Wahola wahamba noNkulunkulu Israyeli wazoqeda 40 years ebusa engaphambukanga njengoDavid uyise. Wathi mayivalwa ngoJosiah Old Testament yavulwa ngoJohane uMbhaphathizi wathi zilezani indlela yenkosi nemikhondo yayiqonda. Wathi umemezela uJohane waqhamuka uJesu abonke abajesu wathi ngibhaphathise Johane bayezwa abantu abakhona la endlini noJesu lo owathi bethi bayaqeda ngaye esiphambanweni wafa ngosuku lwesithathu wavuka kwathi ungena usiyathi ngifunelani ophilayo kwabafileyo ngoba uJesu abimfunayo uvukile uvukile uvukile
Forgive.
Yingakho uJesu some of the times uma ikhuluma ngemibuso yezulu imfanekiso yayo wayifaka 10 phakathi. Matthew 25 uthi umbuso wezulu uzofanisa nani na? Umbuso wezulu uzofanisa ngentombi eziyishumi. And kwa Israel iziningi intombi. Kodwa zayekwa zonke kwakhethwa ezinjani eziyishumi. Kuluka 15 uzothola umfanekiso othi umbuso wezulu uzofanisa nomama waneyinhlamvu eziyishumi zesilili. Walahleka uhlamvu lwabalunga washanelisisa isibuya sakhe waphenyisisa uthe lapha elifumanayo wabiza umakhelwana bonke wathi uzani nithokoze kanye nami ukuba uhlamvu belilahlekile selitholakele. Ukhulume ngombuzo wesefaka inhlamvu enjani eziyishumi. Uluka 19 verse 23 uthi umbuso wezulu ufaniswa nenkosi eyabiza iyinceku zayo yayinikeza omina abayishumi yathi mina ngisayizwenela ukuthi uhwebani ngabo ngize ngibuye. Yingani inkosi ibalo omina abayishumi ibe yinkosi? Ayikho inkosi enomina abayishumi. Inkosi ininqaba yomina. Kodwa yingoba usephatha igama le kingdom ufaka 10 phakathi. La eSouth Africa uma kuzo advertise i-post kuthiwa uzana nama CV enu oSiril Vilakazi benu. Uma senifikile noSiril Vilakazi benu kuthi kubhekwa ama-qualifications onawo ku-CV beqala kwayobhekwa kuqala unawo wena u-10. Ngoba uma uqashwa uzothola imali bese uyabusa. Awukwazi ukuqhamukisa ubusa ungavayanga kwa-10 ngoba no-10 no kingdom. Uma uthi uya kwi-casino kudlala u-casino une-point lespedi une-point likampukane uno-1 point kwacisha uno-1 point kagqebhe abe no-1 point ka-2 wespedi zonke sina 1.1.1.1 kodwa khona elithi liyilodo libe na 2 points liyilodo athi ke baphela ama point ebekufi ngakubani ibhitha ingakubani ibhitha ingakubani ngathi uthi ebuzi ibhitha inama point awu 2 iyona ebusayo emakhadini iyona ebusayo emakha ngoba ngeke ubuse ngaphandle kuka Uma sikufundisa ngokweshumi asikufundiseli imithetho yesonto futhi sikufundiseli indlela yokuchasa isonto Uma sikufundisa ngokweshumi sikukonnecta with kingdom blessings Yingakho njengoba ngishumayela nje la imali nemali enginikwayo ngiyebhekhi ngumsomluko ngiyongenisa okweshumi kwami Bebe bengakwazi nalokuthi kungakanani letha kunje ngoba kunjalo ngoba ayiyona into emingabo into emingami naye hayi ngabo umuntu ongazazi lezi zinto uthi uma ethola imali engaziwa la khoza khona athi ngashelela akhipha ithandayo enya igodle njengoAnania noSafira kanti akazi le ndaba ayingabo ingawe naye uJesu nje ukhona endlini Uma ufuna ukubona ukuthi umbuso awutholi aphandle ka 10 yazi lokho intombi ezayikhethiwe ukuba zivale isikhalo sika Vashito owayiphumile kule post yokushada nenkosi kune vacancy kwathiwa ayibiza yonke into eziyifunayo yonke into zayibiza yonke into eziyifuna kwathiwa zizonikwa zanikwa yonke into ngami wazi kuzoyiwa lapha ngaphambi kwa-Ash Veroshi nje iy'ntombi zinikiwe ngempela kuye abantu abangakhonolinga lutho bakuthole konke Yayazi intombazana ikuthole konke ekufunayo. Izoya kumfana noma kwisizwe kodwa ikuthole konke. Yabazama ukubetholile. Hayi. Anganikezwe ireza sosela amashiya khona afaka amashiya. Anikezwe imakhini phela wabhale phezulu. Abantu bezahamba nabe khona kuqala ahambe phezulu. Imeni buka bengathi uyalunguza manje. Yabazi laba benikiwe. Yabazi laba benikiwe yonke into abayifunayo. Yabazi laba. Benikiwe yonke into abayifunayo. Angake aye inkopheni lezi bezivele zikhona ngazo uma uyayisusa noma ubeka phekwaso ufika esefake ezinde angazi noma ziphezulu kwalezi noma zisusiwe zokuqala athi embingelela lapha endlini athi uma ithi ayibonge nenkophe zithi ayibonge banikwa yonke into abanjani abayifunayo ngoba kwakwaziwa ukuthi ozokhethwa uzoshada nenkosi ngisho bekuthi uphuma emndenini ohluphekayo aqale enze njani abuse funda Esther 2 verse 16 aqale enze njani mase shada nenkosi Ash Veroshi shone lonke enze njani
abuse
kobongwa namakhawe ha Esther chapter 2 verse 16
Esther wayeseyiso
Manake uEsther wayesenjani bazalwane uyiso njalo zeyinqwaba intombi esezinqwaba intombi eseyiso phambi kwakhe zanga uyini kodwa sekuyiso abantu manje and uma ufuna nje iphephe lakho lithi bathi befuna konke yena akangafuna lutho wolifunda kahle bona bafuna konke yena akangafuna qhubeka qhubeka Qala phansi Esther wayeseyiso
enkosini uAhashiverosi
endlini yakhe Manini ngenyanga yani bathola zonke iziphaqula abayifunayo uEsther wangafuna lutho wafavor into eyodwa Esther kwamatana noThemba waya yena ngenyanga kaThemba wathe ngena ongene ngenyanga yeshumi wathe ngena inkosi yaphamisa into ongayayo mayiphamisa into engayayo iqonda ukuthi sivale umnyango chapter is closed tshelana bebesasele besezwa ukuthi babuyele emakhaya inkosi isikhethile ubani uzokhethwa enze njani message ezinenkosi abuse owabusa owanze njani owangena ngenyanga yani ngoba awukwazi ukubusa ngaphandle kwathela umlando we FIFA World Football ibhola lomhlaba wonke kunomuntu owagcotshwa ngo 1976 edlala ibhola oqala wagcotshwa ukuba inkosi yebhola e FIFA King of Football wase Brazil igama lakhe Edson Arantos do Nascimento igama lakhe lide kangangoba ama commentators e sport abesenqamulela uma embiza ngoba uma ungalisho lonke ungalicala ukulibiza esesentala nazayo kori igoli ungakaliqedi wagcina sekuthiwa uPele lo Pele kunama magazini enye yawo ngayibona eguqe ngamadolo upresident weFIFA embeka icrown which was made of pure gold ngo 1976 ebekwa icrown egcotshelwa ukuba yinkosi yebhola uPele uEdison Arantos do Nascimento uyahola uhola njalo ngenyanga ehola imali engamamiliyoni evela kuFIFA eholela ukuthi uyinkosi yebhola njalo uma kwenziwa iWorld Cup bid noma kuyoba nezwe elizolungiselela iWorld Cup akufika upresident weFIFA yezwe yedwa kulelozwe ufika upresident weFIFA ehamba noPele uPele wena uhlezi uyibuza ufunani uhamba kwiportfolio yakhe as a king officially ordained king of football ehola umuntu uyambheka lo muntu bonke abantu badlala baretire kodwa yena udlala hole as a retire umuntu uyambheka lo muntu esagqokile esadlala ebholeni wayigqoka ijezi number 1 ijezi number 10 akakhamukani seyobusa
uthami
akakhamukani seyobusa indlela ingavayanga uma ufundiswa ngokunikelwa kweshumi umataniswa no 10 ngoba umbuso umi ngo 10 ingakho umnotho womhlaba ulawulwa amadoda amangaki awu 10 wonke umnotho ulawulwa abantu abangaki bazalwane uma sesikuyeka kankulu usiyeke nokomhlaba siye emadimonini uma ibandla selihlwithiwe isambulo 13 verse 8 lithi umphiki uKristu uyovela in the form of a beast uyoza kungathi uyisilo esibonakala siphuma olwandle sineyimpondo eziyishumi yingani isilo siphuma sineyimpondo eziyishumi ingoba emva kombuso kaJesu sekuhluthwa ibandla ufuna ukumisa owakhe umbuso spiritually uyazi ngoba he is a spiritual leader uyazi umbuso awukho ngaphandle kwa 10 ingakho ephume neyimpondo eziyishumi ngoba no 10 no kingdom
hallelujah oh Jesus
yabona ke mina ke nje as a preacher uma kuthiwa khona into engiyiye ke ngisho sengishumayela phesheya sengena tens of millions of dollars kwi-account yami ngeke ngibiye kunikele kweshumi ngeke ungisuse nangekhathi aphila ngenyeke kwahle njindi lo sitha nguyeke ngoba ngazi spiritual significance angazi igama lesonto angiyazi imithetho yesonto ngazi spiritual significance ukuthi ukubusa kumi ngo 10 uJesu uma ethethisa amaJuda akawathethiselanga ukuthi awakunikeli ngani kweshumi wawathethisela ukunikela kwawo kweshumi ukuthi akunikelelane kweshumi kanti aseye kukholwa seyuyile funda Matthew 23 verse 3 iJuda ngendlela li understand ngayo indaba yokweshumi namandla akho lingamane liwe kokunye kodwa lingakuye kokweshumi aliwe ngakokweshumi amana ngiphindele iJuda uma ulithethisa seliwile ungathethisela ezinye izono hayo kweshumi aliwe iJuda ngokuye kokunikelwa kweshumi iJuda linikela okweshumi selilele phansi njengerobot elishayisiwe uyazi robot elishayisiwe irobot elishayisiwe ngisho ngabheka esikhotheni liqhubeka lishaya ogreen liyivalela khona esikhotheni shayisa irobot liwele esikhotheni libhekele ured ubheke ngasesikhotheni noma ngasodongeni loshaya ured khona odongeni lishaya oyelo khona lishaya ukhoshini khona odongeni lishaya ugreen lidedela udonga ukuthi alidlule iJuda ngisho selilele phansi alikuyeke ukunikela usho awulalele nganathi iJuda Matthew 23 verse 23 ngicela ulalele kahle leli Juda ukuthi lisakholwa yini leli Juda lelo uzolifunda la ngicela ulalele leli Juda ukuthi lisakholwa yini ubusu uyanaka ukuthi lisakunikela yini okweshumi njengoba seliwile nje funda leli Juda
nina babhali nabafarisi
mana ke maye kini nabani
babhali
nani
nabafarisi
ya
bazenzisi
ya
ngokuba nithela okweshumi
mana ke uma kuthiwa nithela bayekile noma basaqhubeka
bayaqhubeka
khuluma nonke endlini uma kuthiwa nithela sebayekile ini ukunikela okweshumi noma basaqhubeka ake sibeze ukuthi baqhubeka nje banjani kodwa manje nithela okweshumi ngokuba nithela
ngokuba nithela okweshumi kwesinkuntshane
ya
nokwentshungu
ya
nokodonga
ya
niyeke obunzima komthetho
Yeah.
Ukwahlulela nesihawu nokukholwa.
Ukwahlulela nesihawu nani?
Nokukholwa.
Sebayekile ini ukwahlulela. Bayeka ini isihawu. Bayeka ini ukholwa. Umuntu oyeka ukholwa usewile. Sebenjani laba bantu? Khulumani banjani laba bantu? Amathi uthi anjani bani? Kodwa asakwenze njani okweshumi? Uyawubona umehluko phakathi kweJuda nomuntu waseAfrika. Umuntu waseAfrika uwa ngaseyimalini kuNkulunkulu aqhubeke nokuphila impilo engcwele. Athi angijoli, angijolisi, angijolelwa, angijolajoli, angijoleli, kodwa kade awa kokweshumi. IJuda lingawa kukho konke okunye kodwa aliwi. Akazi ngizwa kodwa. Ubona amaJuda ephethe umnotho nje, iJuda aliwe emalini. Aliwe ekunikezela uNkulunkulu imali. IJuda will always make sure ngisho seliphinga. Ukuthi okweshumi kuyaya endlini kaJehova kunjengoba kunjalo. Futhi iJuda limnikeza uJehova okwesibini nokwesithathu njengoba kwenza abanye benu. Athi hola 10,000 reza leto 500 rand. 500 rand akhona okweshumi ka 10,000 rand okwesibini, okwesihlanu lokho. Okweshumi ka 10,000 rand 1,000 rand. Uma ufuna ukubona uJehova, letha okweshumi kaJehova kunjengoba kunjalo. UJesu uthethisa amaJuda, akawathethisela ukungakunikeli, uwathethisela ukukunikela. Uma uyikholwa eliphila kwi-pattern of blessings, thethiselwa ukuthi uyakunikela okweshumi kodwa uyabheda iy'nyawo zakho ayiqondile, kodwa khona uyakunikela. Ngoba ungabiyeka okweshumi komuntu obamba imfihlo. Ongawi ngisho esewile, akawi okweshumi ngisho esewile. Uyakwenza lo maJuda lasewile kodwa awawi. Awawi ngisho esewile. Uyangizwa lokho? Hayi, ngithi mina ukuba bengowa nami ngidla izono, bengofana nami cha, ngeke impela ngisho ukuthi ngisho kade ngiyeke ukukholwa. Ngeke ngibone ngeyoweshumi. Kangizwa lokho lezi?
Amen.
Awuthi ngivale ngale ndaba ke. Funda Malachi 3 verse 8. Bese ngishayela ama testimonies awu 2 standards. Ngifuna sikhuleke namhlanje. Sizobreaka nomoya wongoqo ngoba abanye bazalwa nawo umoya. It's a family thing. Akuyona into yakhe, ucabanga ukuthi eyakhe kanti into yomndeni. Le nto yokuba uyiqonqela nongoqo yinto nje noyise uGubevu wayenjena nje. Nomkhulu wakhe uBhevungana naye kwakuyisoleso. Yinto nje yakufe, it runs in the blood. Le nto yokugoqa ungazi ugoqana. Funda, 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 funda. Verse 8, Malachi 3, verse 8. Ngifuna sithandaze nabantu namhlanje. Unawo kodwa lo Malachi 3, verse 8. Noma uyonana kwamakhelwane. Funda. Umuntu angaphanga uNkulunkulu na. Umuntu ophangayo ke, othathe into yakho ubone. Owebayo othatha into yakho ungaboni. Umehluko phakathi kokuphanga nokweba ilowo. Owebayo othatha into yakho ungaboni. Awebi uma uthatha into umuntu ebona. Umuntu owebayo othatha into yakho ungaboni. Kodwa ophangayo othatha into yakho unjani? Ubona. So ke uNkulunkulu amehlo akhe abona endaweni. So uma uzovela udle nokweshumi, uthatha okweshumi kanti kaJehova enjani yena? Ebona. Ingakho kubizwa ngokuphanga ngoba ukuthatha kumnikazi wakho enjani? Ebo, qhubeka.
Umuntu ongaphanga uNkulunkulu na, nokho niyangiphanga.
Ya.
Bese nithi sikuphange kanjani na?
Ya.
Ngokweshumi nangemnikelo.
Ngokweshumi nani?
Nangemnikelo.
Yabona ndakhamba kodwa okweshumi. Okweshumi nemi? Qhubeka.
Niqalekisiwe ngesiqalekiso.
Manake, uma ungakunikela okweshumi uzifaka kwenye iphethini. UAbrahama wanikela uAbrahama wanikeza uMelisedeki okweshumi wangena kwiphethini yama-blessings angithi? Uma ungangenile ophethini ka-Abrahama uyifaka kwenye? Hayi ukuthi uNkulunkulu lapho yabaqalekisa abantu. Utshela abantu ukuthi bangena kwenye iphethini uma bengakunikela ibona. Wena uyifaka kuleyo phethini yabanjani? Yabaqalekisiwe. Qhubeka.
Nokho niyangiphanga sizwe sonke.
Yeah.
Ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo.
Yeah.
Ukuba kube ngukudla endlini yami.
Yeah.
Ningivivinye ngalokhu.
Yeah.
Usho uJehova Sebawothi.
Yebo.
Uma ningangi
uma ningayi
ngingayi kunivulela amafastela asezulwini.
Yebo.
Nginithululele isibusiso kunokwaneleyo.
Qhubeka.
Ngenxa yenu
ngiyokhuza ukuzayo
ngiyakhuza okudlayo kungachithi ithelo zomhlabathweni
manje uma unikele kweshumi uNkulunkulu uvula amafasile ezulu akuthulela ibusiso ngaphezulu kokwenelayo 2 akhuza ukudlayo ngenxa kabani yakho akhuza ukudlayo ngenxa kabani bazalwane awuthi ngikhuluma itestimony impostolo ngeyona yami umfundo sasifunda la eBible College uDr Cyril Mkhwanazi eMtuba wayengenambozi engavuya embozi la emakhaya kuyafuywa wanikezwa indoda imbozi ezingu 3 indoda engakholwa engakunikele kweshumi ukuthi iyaphala yamupha imbozi ezingu 3 wangayilanda zahlala esibayeni sale ndoda kanti lo mfundisi yena uwuhlobo lomfundisi olithayizayo uyakunikele kweshumi kwafika amasela emfuyo emtuba kwasomkhele angena nasekhaya lale ndoda le enikele imbozi zomfundisi ezingakalandwa ziye kumfundisi kanti umfundisi uyathaya antshontsha zonke imbozi zendoda enikelile kwasala imbozi ezintathu zomfundisi kuphela esibayeni ukuthi ngoba bangene phakathi bayithatha khona esibayeni eyisalile isale kanjani ngeke ngikutshele kwabuya wazothi mfundisi kade ngakubona uyakholwa kodwa singabona into engathi angikukholwa kodwa nokudakada kukhona imbozi zami zonke zihambile kwasaleza uyazi lo mfundisi ngoba uyalazizwa wathini eniyalazizwa uSirilizwe uthi uSirilizwe uyabona ke ngoba wena unikele lezi zintathu khululeka ngeyihambile uzazobuyisela inqwaba yeimbozi sekuqishiwe sekuqishiwe kuchichini wathi yigaranti ukuthi imbuzi uzoyinikwa ngoba ukhiphile izintathu kuzobuyiselwa esibeni sakho kuqishiwe into eyenze ezathathwa nalezi yani ukuthi ugcine ulethe izintathu ezomnikelo wangakulethwa kweshumi kweimbuzi nangempela waphela lo nyaka lo baba kubuye inqwaba yeimbuzi ezinye eziphiwa ezinye beyilethe ngathi bazomenza nje ababekele zona bagcina besasuthatha waba nenqwaba yeimbuzi zabuya wagcine sekhonze emdala wagcine sekhonze ebandleni lomfana emdala ngoba wayeqala ekugala lo nkulunkulu lomfana ngathi uyathakatha kuwebe iimbuzi zonke kwasale zakhe unkulunkulu uyakhuza okudlayo ngenxa yakhe testimonies manje awu-2 ngizoletha ama-testimonies awu-2 o-global businessmen eyokuqala i-testimony yokweshumi esibili i-testimony yokunikela ngokweshumi nemini eyokweshumi ka-Mr. Colgate u-Colgate akuwona igama lomuntu wokuxubha igama lomuntu oqale ifemu yama-toothpaste igama lakhe u-Colgate ibonge noGate ikhona kumangisi noValgate bakhona noBillgate bakhona yena uMr. Colgate uthi wacasulwa osomabhizinisi baseEngland abarobha uNkulunkulu athi ngizonikeza uJehova kweshumi kwemali engiziholele yona mina waya kuNkulunkulu wathi Nkosi angifuni ukuba yiqole elikholwayo uma kwangibusisa kule bhizinisi engizoyiqala ngizokunikeza kweshumi kwenzuzo yami kweprofit hayi kweshumi kwemali engiziholele yona uthi wayiqala e-England ifemu le testimony yatholakala kwi-God's Plan for Man incwadi ebhalwe uFinnis Jennings Dake i-God's Plan for Man ingakungaka ibhayibheli ngako ayigcina u-800 ayiqinise u-2000 2000 rand manje uyayi-odwa uyithole lo bhala i-Dakes annotated reference bible uyena mbhali wale ncwadi ebhala i-testimony ka-Mr. Colgate waqala e-England waqala nge-factory ye-Colgate yaspread i-Europe yonke yakhava i-America yeze i-Africa ngama-70s Colgate ifika yayikhompyutha no-close up la ngama-70s ngiseprimary mina yayincintisana no-close up angazi noma usekhona yini emasharofini noma usekho kodwa kuma-advert awusekho mhlawumbe eyitolo ukhona kodwa kuma-advert angisamboni wayincintisana no-close up u-Colgate emva kwakhe kwangena ama-toothpaste amaningi o-Mentor than P o-Sensodyne namani amanye awo aphambili ngokwe-effect a-approve anconywa nawo odokotela ukuthi iwona angama-best toothpaste for amazinyo ama-patients kodwa kuze kube manje emhlabeni wonke i-toothpaste yokwa-Colgate ihamba phambili ngama-sales angakhulumi nge-effect ukuthi umsebenzi ushaya kanjani ngikhuluma ngokuthengwa isine-variety yama-products awu-17 umeshalofini kwawulwesi nakosepick and pay nospa uthola ama-types e-Colgate awu-17 o-Colgate khona o-Herbal khona obani kuze kube u-17 kwehlukahlukene ama-varieties akho kuthengwa konke ngendlela amphakamise wambusisa ngayo lo babothembeke kokweshumi
etshengisa ukuthi ngempela uyavulelana uNkulunkulu amafaselezo umphakamise wazwenza negama lakhe lanikhulu uhlule kufundile isingisi usazi kahle uthi uthenge akho fresh wakho wakhohlwa kuya naye ebathroom utshele ingane sewumemeza ngicela ningilethela iColgate lapho ngikhohlwe iColgate wazi kahle ukuthi wathenga iakwa fresh wazi kahle ukuthi awuthengayo iColgate wathenga iakwa fresh kodwa uma usuthuma ingane awulethi iColgate lapho ngikhohlwe iColgate ngo-2013 angikhohlwa ngo-2013 kubheda i-social worker the whole social worker idayisa ama-product akwa-forever isizama ukukhuluma nge-toothpaste yakwa-forever ngisithi heyi wokuyizwa i-colgate yakhona ayirimnani ngale i-colgate yakwa-forever i-colgate yakwa-forever iphakanyiswe ngale ndlela yokuthi ubheda ufundile isingisi wasiphasa ngo-distinction ubhedele ekubizeni igama layo uqondisa enkodayi uqonda i-mentor bnp uqonda i-close-up uqonda i-aqua fresh ngoba ubusisiwe umuntu uma eqeda kwaphakanyiswa negama lakhe laba likhulu shout halleluya shout halleluya testimony yokugcina eyomnikelo ke manje ngoba uthe uNkulunkulu asimvivinye ngokweshumi nangani nangeminikelo eyomnikelo ivela kulo baba lona osungule inkunku eshisiwe okuthiwa iKentucky Fried Chicken uColonel Harlan Sanders waseKentucky lo baba ube uColonel embuthweni wazomdala imali ayisebenza engayiboni waxoxa noNkulunkulu eseretire wathi baba I've worked many years nginesikhundla esikhulu ngihola kodwa ngibondi ngiyenzeni there is nothing to show for it uma ekudaleni bamungangibusisa ngizoqala ibusiness yenkunku eshisiwe uma kwangibusisa ngizokunikeza 90% mina ngidle 10% weprofit yonke that was very much challenging 90% engizokunikeza wona mina ngidle 10% wayeqala le shop yakhe ishophanyana encane eKentucky ingakabi nalo nekhanda lakhe elinesileve sicijile wayeqala eKentucky amaprofit aleyo nyanga wanikeza uJehova u90% wamaprofit wasala no10% weprofit uNkulunkulu wasusa abantu kuwo wonke ama-states ase-America indlela zabo zadlula ngaseKentucky kuthi uma kudlula abase-California bathi bathenga le nkukhu ethile umlaki bathi we want this type of chicken kwi-country yethu abase-Canada bathi we want bonke bayifuna wagcine sethola imali kuhulumeni zokumxhasa ukuze ayovula ama-branch kuwo wonke ama-states nawo wonke amadolobha ase-USA yasipreada i-USA yonke waqhubeka wanikeza uJehova 90% yawela yazikhava i-Europe yonke waqhubeka wanikeza uJehova 90% yeza e-South Africa e-South Africa ifike njengama-franchise onke inama-restrictions okuthi kuqale kubhekwe i-population ukuthi yenza imali engakanani before yakhiwe iKentucky manje akusabhekwa population you will be shocked ukuthi i-defense usuka emtshebheni uya e-Bridge City kulo Kentucky about 3 into iyayingavunywa uKentucky esafika ukuthi ama-franchise asondelane ngoba enye izowisa enye emtshebheni kuno Kentucky wehla ngenyawo uma ukwazi ukuhamba uye eDube Village ufike omnye uKentucky usuke ngenyawo ubheke e-Bridge City ufike omnye uKentucky bobabili bayaflarisha bayadriva bayablosoma abawi e-Bridge City sebewu-2 basondelene abawi uWest Street uwodwa uWest Street bawu-2 abawi indoda enikeza uJehova u90% awuthi ngikutsheleke ngomehluko phakathi kwe-South Africa nama-Nigerian kwasuka umfundisi waseNigeria owayenza imali zonke noBhela noDuma okuthiwa uBenson Ntahosa wayefunda e-All Nations Bible College e-America wafika wathola umlando kaColonel Harlan Sanders ukuthi unikeze uJehova u90% wanquma yena njengomfundisi yena kwiministry yakhe uzonikeza uJehova u90% wemali ayitholayo waba umfundisi wokuqala e-Afrika yonke oba nama-Bible College nama-auditorium nama-center kwakusuka OTL Osborne befulayela ukuvakanyisela umuntu omnyama e-Afrika he was the first man okundiza abamhlophe benza imangaliso emezweni kubo bendizela ukuyovakashela umfundisi omnyama ongathi uyangeza umuntu okhona lenzini everybody say pattern of blessings waba umuntu uyena otraina ama-Nigerians ebinike iinfluence yama Nigeria nginitshele mina ngoba nithatha iside elibi kuphela kuma Nigeria lokuthakatha vela yathakatha kodwa yekani bomqondo wenu wokuthatha iside lika Satan kuphela lo baba uyelwa influencer lama Nigeria aclean kube fundisi bakhona ukuba banikele ama Nigeria aclean ayanikela kunikela mzalwane kunikele mfundisi I Nigeria mayiqala ukuthola umsebenzi umholo wonke oqala uya kuJehova as a first fruit I Nigeria ngeke unikeliswe kwalo uma nifuna ukushintsha South Africa shintshani ku giving If you want to transform our country, start by transforming our country with area of giving. Hangon kabaches. U David Oyedepo, u influence wa kuliso wa kunywa, uye na lo pensini itahosa. Uge wa menwa la pana, ETCC, u Fred Roberts, umlungu, osalo uchafet. Washumayela 3 times, wanigezo ishe ya 250,000 rands. Umuntu ovela biological uham emelwe biological ovela kuJafet. Angidawazi ama background uma ukhese nakafika ukuthi awafani kanjani. Ziyamphika lo ngokwe background, ziyamvuna lo. Lo ezimvunayo umemelwe ezimphikayo. Uma eqeda ukushumayela wasayinelwa i-check ka 250,000 rand wathi uma eqeda wabonga wangayidelela wayesethi ngibonga le mali I honor God for it. Kodwa ngithe ngishumayela ngabona isidingo. La ebandleni lakho Pastor Robert. Wathatha i-checkbook wasayina i-check ka 10 million rands. Kwaqala e-Afrika yonkana ukuthi umuntu ovela kuhamu asayinele i-check ovela kuJafet. Amsayinele ama million. Kuthiwa wadinwa uFred Robes wazokhuluma naku-Chessboard meeting wathi uyangedelela angaphinda buyela. Akaphindanga oyedepho wazoshumayela e-Christian Center kuze kube manje. Hayi ngoba wona epulpiti nangishumayela yakhe wona nesenzo wabona ukuthi uyamdelela ngoba uJafet akafuna ukudlulwa umuntu ovela kuHam ngoba base safaka kuAbraham Shout hallelujah Shout hallelujah Shout hallelujah Shout hallelujah Shout hallelujah Shout hallelujah
Hallelujah
Shout hallelujah Shout hallelujah
Hallelujah
Shout hallelujah
Hallelujah
La Afrika la eAfrika irevolution yokukhuphuka kwabantu ababezalwe bevela kuHam biologically kodwa bacebe ukudlula abavela kuJafet irevolution has already taken place nanamhlanje ngizizo shumela intshumela ngizoshumela irevolution siphele isikhathi sama revelations angena revolution kufuneka irevolution akwenzeke uguquko akwenzeke ushito let the places change let the churches change
okay.
let the communities change
hallelujah
let the people change
hallelujah
let the families change let the nations change let our country change 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 change, change. 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 Angitshelile ama testimony amabili osomabhizinisi bomhlaba ngizokutshela ukuthi yang challenge kanjani lento bengivele ngunikela ngokuthemba okweshumi ngashintshi nganquma ukuthi ngizonikela imbewu weekly ngaqala many years back ngo 500 rand njalo ngeviki ngidiscipline nje ukuthi ngeke uphele iviki nganikelanga u 500 rand ungena ebank kukhali iselfoni komunye umuntu omfundisi ngitshala imbewu ka 500 rand ngahlala esithi isikhathi 500 rand ngahlala njengemali yokusuka emakethe ubheke point ihlalele leyo mali ihlalele leyo mali nami ngahlala kakhulu lapho kwathi some years later I think manje seku 2 years ngaqala entsha i-target ngathi 1000 rand a week selokhu ngaqala ukunikela 1000 rand ngeviki i 1000 lama rand liwushintshi ngiqhawulwa ngalo emgwaqweni kuPine noSmith Street ngihlangane nomuntu obesuka ekhaya engazi ukuthi uzongibona athi abize i-1000 lakhe ngodrink athi mfundisi uzuyothenga udrink akhiphe i-1000 angihlali ngingenayo imali 1,000 minimum. Every week. Ngicela manje ngishale testimony o Holy Trinity kwama emlazi. Ngathi mina safuna senze I pledge namakholo ala ekhaya. Baba basikothele classini. Ngathi asenze I pledge namakholo ala ekhaya. Athi ngizoshisa indlela enginikela ngayo after senginikele kweshuwa. Indlela enginikela ngayo free offering yami ayizoba ngaphansi kwa 200 rands. Ngathi aku experience ukuthi uthi ubheke enkonzweni udlule ku ATM. Udlulela uyonikeza uNkulunkulu imali. Ngoba niyakwazi ukudlula kuma ATM makukhona umuntu ozolomkhipha. Kodwa ukwazi ukudlula ye ATM uma ubheke uNkulunkulu. UATM uyiyela umuntu akwazi ukuyiyela uNkulunkulu. Sakumele ukuzwe ukuexperience ukudlula ku ATM uyiso ukuthanda uNkulunkulu. Hayi ukuthanda umuntu enizokhiphana naye, kodwa ukuthanda uNkulunkulu enizobambana naye. Bawenza ama pledge, baba inqwaba aba pledge ukuthi every Sunday koba u 200 rand no basket ke nomnikelo ayizoba ngaphansi kwa 200 ngabiza baka 150 balandela ngabiza baka 100 balandela ngavala ngo 50 rand ngathi laba abanye ngeke sababiza ngoba vele u 20 rand no 10 rand into ebengivele ninikela le ngekungitshela ukuthi uzobizelwa ukuthi ukhuleka lo 10 rand ngoba vele ngiyawunikela futhi 10 rand nje kumele uphume kuona lo 10 rand oluhlaza phuma nje kule nto ka 10 rand oluhlaza ngoba lento eluhlaza mina siyangisolisa mina manje amazulu agqoke ijezi emhlaza awaphume ehlathini nawe nalabo othembela kwahlaza engathi uya ehlathini i-relegation yeyimali iyakulandela wena uma ungasuki labo 10 rand bakho uya ehlathini nawe uyakhona kwenzeke into emangazayo webazalwane ngangibatshele nge-testimony yami ukuthi sengitshala 1000 rand every week angivaleki angiyikuvaleka baqala webazalwane wathi uphela umnyaka ngo-December 31 uthi ubaba ungithi uma ngifonela uthi ngizwa ama-testimonies ashokayo uthi omunye umzalwane mfundise engizokukhothela yena oyedwa uthi wabizwa umqashi wakhe e-ofisi wathi ngizokutshela iindaba ezimnandi there is an increment kwi-salary yakho wathi kodwa there is a warning uthi lo mzalwane uma esefakaza enkonzweni wathi ngangiqala ukuzwa i-increment ehamba ne-warning ama-warning siwazi sayiniswa umuntu ebhedile hayi kuzo increase imali wathi but there is a warning don't tell anyone ngoba bonke laba abanye abenyuselwe imali ngakho kumele kungazi noyedwa uma ke kwakhona owaziyo neyakhe iyophinda yehle futhi ibuyele ekufaneni nabo wena wedwa onyuselwe ihola lona oqala ukunyusa imali ye-offering ayinikeza ujehova ujehova wanyusa imali ayiholelwa umqashi wayo ngoba uma uthembeka kokweshumi nomnikelo uvula amafasitela ezulu athulule ibusiso ngaphezu kokweneleyo kwabathembekileyo uziveza ethembekile mangibe othembeka ngingamhluphiye abathi namhlanje bengakunikela umhlobo nhlobo weshumi ngithatha isinqumo sokungena kwi-divine pattern of blessings kusukela namhlanje ngizokunikela okweshumi kusukela namhlanje ngizokhoza uNkulunkulu yena yedwa angizumbhanqana lutho angizumbhanqana mithi angizumbhanqana abaphansi kusukela namhlanje angizoxabana nompristi wami kusukela namhlanje ngizolungisa yonke into empilweni yami eyenza ngaliphuza isinkwa ningazingazi isinkwa newayini kusukela namhlanje ngoletha okweshumi kunjengoba kunjalo kusukela namhlanje ngizokholwa yizwi lesibusiso elikhulunywe phezu inceka kaNkulunkulu phezu kwempilo yami othatha nje isinqumo sokungena kwi-divine pattern of blessings othi okweshumi ngizokuletha kunje uba kunjalo nalowo bekunikela afake into engesikhona okweshumi ayibize ngokweshumi ayifake emvilophini othi manje sengizothembeka sikhuleka nabanjalo phuthuma uze ngaphambili uma ukhona uze ngaphambili sisheshe othi mangibe othembeka oh yes
Mangi be otu.
abasondele ngapha ulayini osumkhulu ngapha abasondele ngapha bathi bangaphuma ulayini abathathu abawugcwalisa ulayini wesibili ufike egcineni ngapha baseza abantu ngale niqalo wesithathu ngapho sicela umphostoli eza ngaphambili umphostoli eza ngaphambili umphostoli shanga eza ngaphambili Hallelujah, ya 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 akhulume izwi lesibusiso phezulu kwesinqumo sakho manje osithathayo ngenkathi wenza lokho okunqumile yoba ubusisiwayo ekwenzeni kwakho sekhona isikhala lapha kulayini wesibili kunesikhala lapha kunendawo asondela abantu bethi uqale ulayini wesibili bangabi kude ngaleya nabangale ekugcineni kakhulu bafome ulayini wesibili nabangabe ekugcineni futhi bafome omunye kuze bebe seduzane ngibe compact license umphoso uzokhuleka aphinde akhulume izwi lesibusiso uzonibeka izandla as the priest uzokhuluma njengo-Eli owakhuluma kwavela umntwana kuhana he will declare and the matter will be established uzokubona lokhu as the priest of the house landela ipattern uzobona okuhle nomusa ngokulandela God bless you
mangibe othembeka ngamhlupu baba Tabega ma 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 Tabega ngoba ukuza kwakho ngaphambili kusho kona ukuthi ufuna ukuthi ukulungise indaba yephethini ngoba uyakhola impela futhi uphela impela engcwele futhi uyathandaza ukuthi iphethini ungathi inqamukile noma ngakubeka izandla uma iphethini ingekho right ngoba if I lay hand on uma kubeka isandla ngixhumana nephethini oyenzalo yawo ayikho enye into engizoyidaletsha kodwa mina ngishayela isitembu kuloku nawe okukhona kuwe busa manje khona uyindlalifa ungena embusweni busa manje uNkulunkulu ungamazi ngokuthandaza nangokuphila impilo engcwele kuphela lithi iBhayibheli ngathi kuvuleka iminyango kwethilongo babeboshwa kuwona kunento emnandi eshiwoyo ukuthi kwavuleka yonke iminyango akuvulekanga umnyango wodwa ukuthi baphume eboshweni akuvulekanga umnyango ukuthi baphume ezolweni kuphela kodwa yonke iminyango yavuleka iminyango yamathilongo yavuleka kwavuleka itilongo le ababekuyona yokuthi umuntu akasindisiwe wonedwa phambisa isandla yavuleka umnyango okwazana noNkulunkulu safuna ivuleke ngene minyango yengcebo manje lo mnyango wokubusa funa ukuvuleka
haleluya
Jesus ngoba kuthi abantu abangebayithathe lento yakho bayakubona ukuthi usafana neqala wasindiswa 2 years ago ukuthi impilo yakhe ayishintshile Reba ukhoshima hambe usanana njengabanye usanana unana kubantu abakhonza kaShembe kodwa uyanana ukuthi usindisiwe usanana kubantu abasodayo abangasindisiwe kodwa usindisiwe ingoba iphethini uyibambile liba khoshima hambe baba sibambisele izandla zethu siyamukele ngegama likaJesu uzawuthandaza besifumo sathi ngeke uyisole ngaso uma singena ethi lesweni singena uzuJesu ngiyisango ngene sango lentsindiso kodwa kunelinye efuna ungenele lona isango lemadlelo ngoba funeka basongenele ufumane idlelo ungabe sangweni uvuthe kodwa ngala kube ukhleka izinto zakho funeka zibalance sizobalansisa izinto zakho namhlanje ukuthi umdumise uNkulunkulu ifrije ecwele umdumise uNkulunkulu usebenze
haleluya
ngoba iphethini yesibusiso ibambile abanye laphakathi kwena nginobaba la nginomama na nabesifazane la abathi mfundisi ngoba kunzima usathane uyalwa nokweshuma balinka ama-account mfundisi balinka ama-account ya ukuthi before kuphume imali ekaulwetha kuphume kajehova qa riba khoshimana zibada njalo yaba nokwesi njalo uma kuyinkonzo yesihlo sihamba nonkosikazi othandazela okweshumi bese siyakuthatha sikuhlalisa konke bese sikhipha okweshumi kweshumi sikuhambe sestraight kumkhulu umdletshe sathi asikufuna ukukufaka kwi-account siya straight siyokubeka ey'nyaweni zabo bakhulume isibusiso bathi sibusisele abazukulu Hey Felix, uma ebusuku ntaba amasuku seFelix bayazi siyenze. Ngoba kunento efuneka ayisho. Unkulunkulu wangikhuza la, iyamakhushi mahande lapha wangikhuza lapha. SaseChrist, wathi ungavuma abantu musa abantu ukuthi balethe ukweshumi nje bese bagreka. Fanele ukukhulume into ethize kubo. Yingakho abantu balethe ukweshumi babeka izakhe. Khulume isifusisi njengomphristi. Kunento efuneka ikhulume phezu kwakho. Phamsebenzana sengeke ngibekezana ngizawuthandaza. Baba othongwele uNkulunkulu ophilayo wena sibize baba othongwele endaweni zahlukene wasibizela kuwe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha wasibizela empilweni echichimayo wasibizela ekubuseni baba othongwele nabo abantwana bakho yifa lakho leli ngibaletha kuwe akubona abamba ngabakho kodwa mina Nkosi ngaphambi kwabo nje Baba thongele ukuze ngikhulume isibusiso kubo. Khulume isibusiso phezulu kwesiqhumo sabo njengamanje. Bengakakunikeli okweshumi kodwa akube khona into eyenzakalayo ngokwesiqhumo abasithathile. Ngegama lika Jesu Kristu babusise ngokwesiqhumo nje. Bengakakhiphi kono, bengakhiphi kunikele. Kodwa ngokwesiqhumo sabo bless them. Bless them going in, bless them coming out. Bless their families. Babusise ngisho nalabo bekhova khona ukudla kwabo, nabo bengakhona ukudla kwabo. Bless them in the name of Jesus. Ngivale yonke iminyango yodokotela akhonganeso gijima kodokotela ey'gulayo. Ngegama likaJesu ngivale ukugula, ngivale ingozi, ngivale inhlupheko. Ngegama likaJesu yonke into edlayo ngiyayivala. Ngegama likaJesu babusise besathembeka. Ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu ibandla shayisa. Ndikokulanibusise kanjalo. God bless you. Ndikokulanibusise, God bless you. Haleluya. Yandalabo shemira. Ibahande shani. Kulunkulanibusise, kulunkulanibusise. Ngicela ukuthi sasongene ezidlweni senkosi sigijime. Ngicela ukuthi ngivele nabo bonke engazama ngibeka isandla phezu kwabo. Ekade beyiphande special omama ugijime nokweshumi kwakho masishane ngoba ngeke sathole into. Gijima masishane, ngicela agijime ayekele wasa nomthetho. Ngombathele.